station is Parnell. Pathways from Parnell station may not be suitable for some customers. Please consider Newmarket or Britomart as alternatives. In the interest of safety, please keep all doorways and aisles clear of objects. For your own personal safety, please keep clear of the doors at all times. If there is an emergency, please use the emergency stop button located near the passenger doors. Your AT hop card or ticket may be checked at any time.
For Parnell, the tunga taraina ehe ke maiana. Aripariana nga ara mai tēnei tunga taraina e hara I te pai mō ētahi tāngata. Whakaarohia ngā tunga taraina ki Newmarket ki Britomart rāne. E ai ki ngā tikanga marutau, mahia tia ngā kuaha me ngā arahikoi I ngā tūriki. Mō tau ake marutau, mahia tia ngā kuaha I ngā wā kako. Mēnā he take mō rearea, pātohia te pātene whakatūtaraina, hei pātata ki ngā kuaha.